ce kin ga samu na babar sa'aci ga ɗan mata za ki kira zance cinta ne a gidanki babu rance sirrin zuciya da so ki kwance ki bayyana ra'ayi a kaina
Hey.